party belenga bekaya yo elila bekala party belenga bekaya yo elila.
Kamaphelo langozo ndokubona uqundo mafunda bezitho nontanda kuphakanyisa ova phom noma nontshanga sodibandlela ezohlweleza idiba indlela zade zadiba nendlela kanamaphela sicoco sinokunsundwana ngamagogozela njengelifu lemvula bezu kwentaba siyanqonqoza ke xa sithoyo sesivula ke bantu abahle ngalolusuku lwanamhlanje the 10th of November 2021 namhlanje is Wednesday. Sakukhumbuza ke ukuthi asithaki sithi eliyeza lenza ntoni. Uzawuhamba ke wena uyolidibanisa kubungumayezeni namanye esikhe sawancokola uzenzele njengokuba sithi lenza ntoni. Namhlanje siphethe iyeza elihle umganu. Yabona ke liyeza abantu abaninzi balithatha ngobana is a feminist plant, liyeza labantu abangoomama, even though the tree yalo eliyeza okanye umthi lona womganu you find a male and a female tree. Sithetha ngawo ke umganu, ungayikuphosi ke le nto yomganu imamele idiyophela. And I'm encouraging ke wena mntu othi ukhona umganu ngakokwenu ukuthi why ningadibani kulokona nenze izinto ngomganu beyond izinto zamayeza. Phambi koba singene ke kuwomganu sikhumbuza wena mntu othi uyafuna ungena kule nto essential oils. We encourage our people ukuthi they must start doing izinto ngezi zinto esikwazi uzisebenzisa ezi near us. Zikhona izinto around you nokwenza ngazo essential oils. Maybe you may start a business ngazo into ze essential oils. Sithi ke wena mntu onomdla, you'll find the link esizaphinde siyibeke kwi-comment nalapha kwi-description. Ufuna ukwazi uba iziwasho zenziwa njani nge-essential oils, how to incorporate essential oils emayezeni lana esintu. You want to know about essential oils and iperfumery ukuthi zenziwa njani ekwenzeni iperfume or maybe ibeauty into ze-cosmetics, isepha nezi zonke ezi zinto. Okanye wena unomdla nje ka-medicinal ukuthi ezi essential oils zisinyanga njani, mhlawumbi nizifunela loo nto. Sithi ke sijoyine, iyaqala into yayo le nto kwi-first week ka-December. Sidlule ke sithi wena mntu ofuna uncokola nobhele kula 1 hour session, book a session, sincokole ngento ezikutyayo. Mhlawumbi uzawugoduka ufuna uncediswa kwizinto omawuziphathe, kwizinto omawuzenze. Nantso ke eyomthengisi omkhulu wangapha kude, masingene kuyo lena yomganu. Umganu ke bantu abahle ngumthi waseAfrika ofumanekayo phantse kulo lonke eli lizwe laseAfrika, uyafumaneka koLimpopo, koKZN, mninzi ke apha ngasemantla. Wenzani lo mganu? Mhlawumbi siqale ngale nto izawusondeza nabanye abantu abangalazi eli gama lithi mganu. The botanical name okanye le nto kuthiwa yi-scientific name ligama ke eli ayi funeka ubambelele mntana omhle, bathi yi-Sclerocaria birium. Silibhalile phaya nokwenzela uba lingakusokolisi, but there are other common names zalo eli le nto ingumganu abantu abayibiza ngayo. But uzawufumanisa uba ezi-common bazawuthi i-jelly plum because ibu-plum tree iphinde ibe ngathi into ebujeli. Is a cider tree because bathe xa beyibona ingathi noko uyamncelisa umntu, ibu-cider le nto. But is an elephant tree kuba kaloku iinto ezindlovu ezi ziyawuthanda lo mthi to an extent uba kude kubekho nenkolo ethi zitya lo mganu kuba zifuna unxila. Abanye bathi is a marriage tree for discussions ebesikhe sazithi vandla ukuthi abantu abangoomama bayakholelwa ukuba nawuba uyosebenzisa umganu nomendo uzawutaka. Bathi ze cat thorn bayibize ke masingawagqibela amagama amaninzi, kodwa ke ngumganu elona gama lixhaphakileyo. Bathi yimarula, that's why side sibe nala amarula cream asinxili ezweni, mufula ngesivenda, ukhanyi ngesitsonga, atyutyumezeke la magama abe maninzi because is an SA tree. Ine tree number ke mntana omhle ngu-360. Go check it out ku-Google, wayeke la magama azakubhida uthi SA tree number 360. Izawupoqa ke into eyimarula ubone the plant, I mean the bark, ubone yonke laa nto around imarula. Yenza ntoni le nto eyi sasithanda uyibizi amarula kuba sesiqhele amarula, imarula okanye umganu wenzani? sizawusibiza ke zibe ngaphi ibhele in the interest of time, mhlawumbi senze nje 15 ukwenzela ibingabinde le nto singatshonlwa lilanga. Sikhawulezise unumber 1 njengoba sekutshile bathiwa yi-marriage tree. Abantu abangoomama ke uthi xa izawukwenda usisi lowo kufuneka phako kwabo bamhlambe ngawo umganu as part of iprocess yokumsa emendweni, bamkhupha la mathunzi azawube usuka nawe phekhaya, so that xa efika phayana afike ngumakoti omhle othandekayo ozawuthi xa efike kuthakathwa athakathe. Unumber 2, abantu bakuthi ke basebenzisa izinto zokulanda. Yabona la nto xa uyolanda umntu ongasekhoyo, xa silanda abantu abangootata sizawusebenzisa umphafa, kanti xa kulandwa umntu ongumama kuzawusetyenziswa isihlahla somganu. Sibhekisa kumntu ke othi unesihlahla somganu, abanye bazawusebenzisa even the bark bayithenge apha kule ndawo ithengisa umganu bahamba bayolanda umntu ongumama. Kodwa ke many of abantu don't ndiphantsi ukukhumsha abakhathaleli loo nto, basebenzisa ntoni, bazawusebenzisela nje umphapha kuyolandwa loo moya waloo mntu kuloo ndawo. Unumber 3, abantu abanyangayo ingakumbi abantu abahlolayo, uzawufumanisa uba they will also have le nut yemarula kuba yona izawupointa at the feminist energies. Njengoba uhlolwa nje zawufika ibe khona ibikho ke kweminye imizi yangobana wena ezakho iintlola uzinikwephi. Unumber 4, iyaphekwa le nto iyibhakhi yemarula okanye umganu, inyanga iinto ezininzi bantwana bahle, from i-dysentery, i-diary enormal, i-rheumatism. Iphinde le nto kuthiwa is a prophylactic treatment. Yabona wena mntu otutyiwe zizinto ezikutyileyo to an extent ukuthi bade bathi nemalaria lena iyakwazi uba yi-prophylaxis against yona. Siyichazile ke kwezinye zezi discussions ukubana ukuba sithi malaria siye siyisebenzise loo nto nakule nto sijongene nayo, kuba ke kwafumanisa ukubana izinto eziyincedile imalaria ingathi ziyayibhekelisa le nto sithetha ngayo. Yabona ke la prophylactic effect enayo le nto iyayincedisa nezinye izinto enjengoo-insect bites, mhlawumbi sizawuphinde siyichaze, but sithi iyi-prophylaxis kwizinto ezininzi. Siphinde siyigqithe kunumber 5, sithi wena mntu othi kudikile i-anusol, mhlawumbi wena uthi udikiwe zezinto ezithengwayo, unengxaki ye-hemorrhoids, ufuna enye into eza kuzama kwi-hemorrhoids, kuthiwa khawukhe uyizame mntana omhle, yancedisa nayo kuzo i-hemorrhoids. Kukhona ke ingxaki abantu bathetha ngayo imihlume, abantu bangazi uba what is lo mhlume, is it i-hemorrhoids, is it what's, what is it? Khawukuyizame ke le nto nakuloo combination uzenzela yona yomhlume. Kunumber 6, abantu abangootata kwezi ndawo zilapha phezulu including oomaZimbabwe, especially eli cala lamaNdebele eZimbabwe, uzawufumana sibana xa esenzelwa ipapa apha ekuseni, njengoba kuzawufakwa ntolwane kufakwe omgugudu, iyafakwa nayo le nto kula combination, iyafakwa le nto kwenzela uba utata noko abe yindoda enamandla ubhela, yeke le nto ubhele yayibona ingxaka bhele. So iyasetyenziswa ke kuloo nto ezopapha ukwenzela uba utata noko abe strongo. Wena mntu ke kunumber 7 othi unawo lo mthi, uzawufumanisa ukuba amagqabi lana ayininzi into yasemagqabini, we can talk ngamagqabi eodwa nje, but sibalula ngoku ukuthi la magqabi ayayincedisa igonorrhea. Sibona ke zi-STIs bekudala kuthethwa ngazo, uyawabilisa nje la magqabi uthi rhabu rhabu ayayizama igonorrhea. Kodwa ungathi ubhele uthi masitreat igonorrhea siphele singaye ezikliniks, we are very careful bantu abahle nje basithetha. There are people who lost licenses or practice kuba bethe abantu wabenza into engekho pharmaceutically, zibaswishe i-pharmaceutical through some pressure groups. Zikhona ii-pressure groups ezifandwayo, ubeleka kabaleki uswishelwa nto. Kodwa sithi khawuqale ekliniki uthi xa usoyisakala uzame into zesintu, asikhompithi apha sithi nezi zesintu ziyancedisa. Siphinde sibuyele kuwo la magqabi sithi la magqabi ayayincedisa i-heartburn. Hlafu 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 la magqabi, sewuyazi ke xa kuthethwa nge-heartburn, because i-heartburn lena kuthiwa i-gastric reflux, kunyuka the gastric content any acidic ke mntana omthe because kuko hydrochloric acid mos in your stomach so xa inyukayo you need i antacid uyibona ke lento i antacid ethile yafana nezinye eziya zikhumshwayo uzigramzele yona ukuba nokhe wayijoin iacademy yilapha kwavusilanga okanye you follow to Dr. Sebi uzayi understand the importance yezi zinto sithetha ngazo ezi leaves ezingu antacid ukuthi zi alkalinizers and they are good for you. Unumber 9 uthethwe ngeoil. Yabona ke sibhalele kuwe wena mntu othi unomdla wokujoina the class on essential oils sithi masiphumeni iphulo singabe abantu bamnyama lokuthatha ezi zinto zethu sizenze zityebise thina. You know what we do, we wait for some company or somewhere izothatha ezi amarula socela umsebenzi. That's all thina we are good for. Sithi xa sesikhala sithi oh bayigqibile into yethu, oh jonga bathathe into zethu. While we were there nezi zinto zethu doing nothing, le oil ephuma from the nut is very good for your skin, is good for your hair. Bathi xa bekhumsha le oil is comparable to olive oil to an extent ide ngamanye amaxesha ibe more than i-olive oil. Ikuncedise ke mntana omhle, imagine wena ongekho kude nale ndawo inemarula okanye umganu bayeke bayithathile ukwenza utywala, wena you collect the kernel and then yozimfaxangela i-oil, you'll never understand how easy it is ukwenza ezi zinto. You start from the difficult way uye uimprove ngoba ufumana imali yokwenza izinto ezimechanical zoku-extracta le oil. Tensi oil mntana omhle ibe yakho, uyibize ngesiduko sakho kwenu, ebona icace uba isuka phi le nto. Unumber 10 besikhe sayithetha le nto sathi sawuphinde siyithethe yobu antihistamine. Wena mntu onengxaki yokutyiwa zizinto ezityayo mhlawumbi utyiwa ziingcongconi or ungumntu ozifanela nobhele abakhe bahambe bangene emahlathini sikrwelwe zizinto esingazaziyo sireacte, kuthiwe khawuthambise le oil mntana omhle iza kuncedisa. Baphinde bathi the inside of the bark, the inside iyakwazi ukubana if you extracted it and you've got some venomous nto ekutyileyo uapla mhlawumbi utyiwe sispider, utyiwe inyoka, utyiwe sisigcawu. Isigcawu yintoni? Ispider. Utyiwe imoski, loo nto iscorpion, loo nto ikutyileyo. You apply the inside yebhaki phaa kulaa ndawo kuthiwe le nto inayo laa ability yokuextracta laa venom yalaa nto ikutyileyo. Yabona ke thina abantu abadilishana nezinto zamabekelo kuthiwe xa lijongwa elinyawo lwa kuthiwa le nto uyinyatheleyo ithakwe ngobuhlungu benyoka. Uyayibona ke uba uyangena umganu. Unumber 11 iphinde ke ngoku that kernel ebesithe khawu-extract ioil bathi it has a very nice aroma. Siya kwintoni? Kwi-essential oils. Khawuyi-extract for its aroma uyifake kwi-essential oils zakho, whether you use it as a carrier oil or if it's we have not checked lento whether we can make essential oil out of your nana. Honestly, as I check it, but you can make it your carrier oil. We dibanise kwezo oil zakho if it will assist, but I think it will assist. Unumber 12 baphinde bathi kwale oil ke mntana omhle the oil from the kernel iyayincedisa into yokupreserva inyama. Mhlawumbi ke ayizuyipreserva for iintsuku ezininzi but ke okweentsukwana usene-load shedding khawuthi nje kancinci ujonge inyama yakho ayizuhlala ixesha elidana na ndikubuye umbane. Unumber 13 yayibona ke lena izawuthandwa ngabantu abathile babuze bhele yenziwa njani. Bathi iyancedisa ukuthi ikhekhe libe mnandi sisindini wangapha kulaa kona. Bayidibanisa nezinye izinto ke bazama ujonga into enjengoomadischarge bathi steamer mama. Kona into kuthiwa ngoyoni steam, steame umangwanye ukhe wathetha ngezinto ezistimayo. Dibanisa ke wena kwezaa zinto bezichaziwe usteam uyakhumbula mosithe asithaki. Baphinde abantu kunumber 14 bayifake kwizibambelelo kwincokole omnye kuloko nencokole kuyo ukuba ndithathe ndathi sisibambelelwa sithakike khawambe. You know, learn to go to nakwabo Facebook. Just go there, utshekishe kwezi groups zamayeza, ziyancokolwa ezi zinto. And umganu lelinye lamayeza ekuthethwa kakhulu ngawo, even though ke masiphele kulona wafu singadanga sigqithe, but sifangathele ngelithi ukubana ujonge abantu abathaka ngomganu, abanye basebenzisa umganu kwizinto zokugxotha amathunzi, ukukhupha izichitho, ukulahla izilwane, kanti abanye basebenzise lo mganu ukukufaka intlahla bayidibanise namayeza athile nje basithi bazayisebenzisa kumayeza okugxotha, bafaka oomaphipha, bafaka iintelezi ezithile, bathi gquma, bathi hlamba, bathi yenza yonke laa nto. And then uphinde uyibone xa beyisebenzisa kwizinto zentlahla, because iliyeza elihle yona more than iliyeza lokuhlanganisa, iliyeza lokukwenza, particularly wena mntu ungumama. You'll remember ukuthi kwinto zamayeza akhona amayeza ekuthiwa asetyenziswa kakhulu ngabantu abangootata, sathetha ngoRoselina. Eli liyeza elisetyenziswa kakhulu ngabantu abangoomama because we believe ukuthi is feminist energy zalo eliyeza. So bayisebenzisa ke kwinto zoomama ukuthi umntu ongumama athandeke, bayidibanise namanye amayeza. If you learn the essential oils, you will learn ngale nto kuthiwa yi-rose essential oil. Nayo is very feminist. Uzawuthi xa uthake izinto zakokwenu ufake ne-rose to activate the energies of the rose, ufake o-jasmine essential oils, utsho ube ngulo sisi mhle uthandekayo. Nantsi into ebesiyiphethe singayitsalanga injalo, siyayiyeka ke ngoku iyalala, siyodibana pho sidibana khona ngaloo mini yokudibana camagu.